and of course Dhaivat Komal. I will be presenting three compositions. First one, it's a traditional composition. The composer is Pandit Jagannath Bua Purohit. Sughar var palo, neeke ghari, neeke in bhagan ke aaj. Followed by a madhyalaya trital tarana composed by Pandit Kashinath Shankar Bodas, my guru and my elder brother, and finally Drut Ektal composition composed by Pandit Balwant Rai Bhatt. There is some kind of a sound I am getting all the time, some hum sound.
Yeah. Ah! Da 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 Rezema, rezema, rezema.
Karaka.